Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a kyauta a koda yaushe.